have unleashed the Great Devourer. The real Great Devourer.
Da na 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 da na na da na 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 da 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 da.
Somebody stop him! He's gonna destroy everything! No! Oh, the Great Devourer!
Dun dun dun!